Riwashinde riwashangaze wareme ya mzimba pali
Riwashinde riwashangaze wareme ya mzimba pali
Capitaine.